Asijonge ke le miza ke lo ilapha imithathu, sijonge uba sizayisombulula ngolophi na uhlobo. Uthini ke? Kuba siyabona uba kuthiwa u-x uya kwinani elikhulu kakhulu. Ngoku ke sina le function yethu itheni? Ininzi, into eninzi. Sayibona ukuba ingu-9 x to the 7 thabathe u-17 x to the 6 plus u-15 square root of x. Uyohlulahlula yonke loo nto ngu-3 x to the 7 plus u-100 x to the 5 minus log base 2 ka-x. Ngoku ke into ofanele uba uyiqaphele kwimibuzo enje, funeka ujonge ubana yeyiphi item okanye leliphi le nto izawuthi izogquma zonke ezinye. Uzawuthi uqaphele ukuba u-9 x to the 7 uzozogquma zonke kuba kaloku u-x ungena unepower enkulu kubani u-7. Ujonga loo nto ke kule mizekelo ifana nale, ujonge nangasezantsi uba yeyiphi ezokogquma zonke ezinye iterms okanye onke amanye amanani alapha. Siyabona ke nangasezantsi sinobani, sino x to the 7. Ujonga ipower kabani ka-x okanye le nto isentloko ku-x, eyona inenani elikhulu yiyo ezothini ezokogquma onke amanye. Ngoku ke singathi siyibhale sithi sino-9 x to the 7 umahlulahlule ngo-3 x to the 7 kuba kaloku xa ubeka inani elikhulu kunawo onke, onke amanye la azoba mancinane kuneli likhulu. Ngoku ke kuzovela eli kakhulu. Ngoku ke sizathi ilimithi yethu ke ngoku iya kubani xa u-x esiya ngokuya kakhulu kubani kwinani elikhulu, izawuba ngubani? Izawuba ngulimithi ka-x uya usondela kwinani elikhulu. Uyaqaphela ke into yobana u-x to the 7 ukhona ngasentla, ukhona nangasezantsi. Ngoko ke ilimithi yethu izathi isondele kubani? Izawusondela ku-3, izoba ngu-3 kuba kaloku sijonge le nto bendikuchazela ngayo kuba inani elizokugquma onke amanye. Masijonge ke nalapha ngasezantsi kumzekelo wesibini. Sathi sijonge ke le nto bendiyithethile nalapha ngasentla uba leliphi inani elizokugquma onke amanye okanye yeyiphi le ndawo kwesi sibalo sethu ezokugquma onke amanye. Siyakuqaphela ukuba sino-3 x to the 3 sibe no-2 x to the 2 sibe no-plus 7. Ngoku ke leli lingu-x to the 3. Ngoku sathi siyibhale njani ke le nto? Sathi limit ka-3 x to the 3 ngasentla, ngasezantsi sino-x to the 4 kuba kaloku ipower yona inkulu ngubani? Ngufu. Sibeke yona. Singathi siyenze ngcono ke le ndlela ngokuyibeka abantu sithi limit x xa isiya kubani? Kwinani elikhulu kakhulu kweli cala li-minus izawuba ngu-1 umahlulahlule ngo-2 kuba ngasezantsi u-x to the 4 xa umahlulahlula ngo-x to the 3 izawuba ngubani? Izawuba ngu-x. Ngoku ke uyaqaphela into yobana xa elinani lingasezantsi usiya kwinani elikhulu ngokuba likhulu kweli cala li-minus iza kunika ntoni? Iza kunika, izoya kufutshane nobani? No-0 kuba kaloku siyibonile imizekelo efana nale u-1 umahlulahlule ngo-x okanye xa uhlulahlula into ngo-x isondela kubani? Isondela ku-0 naxa usuka kweli cala litheni li-minus. Ngoku ke eyona nto efanele uba uyiqaphele kule mibuzo inje kukuthini? Kukujonga i-function yakho, ujonge uba leliphi na inani elizowugquma onke amanye kuba kaloku xa unenani elikhulu kakhulu u-7 akazuba yonto kwelo nani elikhulu kakhulu. Masijonge ke umzekelo wethu wesithathu. Umzekelo wethu wesithathu uthi sino-4 x to the 4 sibe no-3 x to the 3 nali ke lona nani lizogquma onke amanye. Ukanti ngasezantsi sino-250 x to the 3 uya ku-3 umnyuse ngo-3. Sijonga ukuba eli nani elinyusiweyo linyuswe ngabani? Thatha elona linyuswe ngenani elikhulu. Siyaqaphela ukuba ngu-x to the 4 umahlule ngu-250 x umonyuse ngo-3. 250 u-x umonyuse ngo-3. Ngoku ke ungaphinde uyibhale ngolu hlobo le nto uthi yilimithi kabani ka-4 umohlulahlule ngo-250 u-x umonyuse ngo-4 xa umohlulahlule ngo-x wonyuswe ngo-3 izawuba ngubani? Izawuba ngu-x lowo. Masiyibhale ke le nto ndiyithetha ngayo. So uzawuba ngu-4 umohlulahlule ngo-250 ushiyeke no-x omnye ngasentla uyiphindaphinda yonke le nto ngo-x. Xa u-x ke ebali nani elikhulu izawuba ngubani ke le limithi? Siyaqaphela izo ngu-4 umahlulahlule ngo-250 xa uphinde uyibhala ngokwenye indlela le nto uyiphindaphinde ngelimit ka-x xa iba linani elingakanani elikhulu. I-function yethu ingubani? Ingu-x. U-x izoba ngubani? Ubani limit ka-x xa u-x eba linani elikhulu kakhulu kakhulu kakhulu. Ngoku uyaqaphela uba izoba linani elikhulu ngokuba likhulu kuba kaloku eli lizokuqunywa ngubani ngula lelanani lizobe lilikhulu kakhulu kakhulu. Ngoku ke iya kubani ke ilimithi yethu iya ku-infinity, iba linani engakanani, i-function yethu iba linani elikhulu kakhulu. Ngoku ke nalapha into iqaphelayo inye iyafana nale mizekelo besiyenza ngasentla, ujonge uba u-x wonyuswe kangakanani kuba lo xa enyuswe ngo-4 kuno-x onyuswe ngo-2 izoba mkhulu kakhulu le ingasentla kunale ingasezantsi, kuba le ingasezantsi yonyuswe ngenani, yonyuswe ngo-3 kanti le ingasentla yonyuswe ngo-4. Kuwo yonke ke le mizekelo nantso into yokuqala oyijongayo, wawugqiba ke ngoku uyibeke loo nto uyibonayo into yobana ngasentla izokugquma nangasezantsi izokugquma, bese wanduleke ujonge ilimithi yakho leyo uyinikiweyo. Enkosi.